We are seeing more and ye a goody beer. There be you. Aye, be aye, aye, walk home. Yen me aye can a sign say ye dear Baba Drew Zion, but I know I say. A ha and a high can see a walk. We are seeing more a yawk home. A yawk home, a that's an a and a bonny and tem. A son so yawk home, a don't yank upon hini and open summer hini and tem. A fence walk home, ho, aye, a high and ye soon a comb. A fence sakasaka nikitikiti da so honum. Aye no jina osura himemo, and a fence so upon some ejem, and also so entem. Tia dear, yen kwa, and ye betting ya boa. A sign say yen, and ye sorry no. O yanko pong nasra dom kuo bako pe. Aye dear, frasi impono na ye dinko nim dada.
This year, the theme for the year is.
A fee a simtia, a sorry no dear sin, and so any say. Si ye bache she asore no se osre ni na wako fa amayin. Asore no na mkwanyi ahudo mienu so na ereko iwiasi. Oreko iwiasi se osre ni na afeyi se onemsini. Enti Pentecost asafu bebiara inhunu se. Se oye osre ni wo otanfunu ashe suenu. Osansu eye onemsini.
It's a battle between kingdoms.
Eye okun aye da ahini mienu entem. Ebe pese asafu bebiara enti asye se. Ye wo okunu. Ubiara okanfunu inhunu se. Oye Kristo sre ni evi se osi. Messi Maswari, na asamado apono, entumi entwi emfaso.
We are broken grounds into many other nations.
Yetumi ura, wiasi bebiara na anka yareboni eni ohawo binti, yentumi enko. Enti betumi akase, yewo amain ahuro ohabako ni eduasa enum eso, na yegusu erekenka eko.
By the grace of God.
Yamiadum, eni ejuma, yenchema ufriso, eni ejuma dinia, asolimu asofo eriye. Na afei asolimpanifo adwumaden ene asafotuo no nyina enti ene nyame adom enti wayeyen dia a wadua no asubonten ho a ne man afro ofasio onyame ene yen adi no ye
oku no eda so agyinam eno ene se bebo moden na yato apete wiase ama nyina emu na yetimi abo edi awra enipa akoma dodo no a emu. The Church of Pentecost, Elbo, Ediura, Eye, a mamre, a hoodoo, emo. A mine, a hoodoo, and susu emo, yedia sempano, and Elbo rahonum. Said ya woko sha, said ya, we are see a man in emo, a see a tear. Or some a hoodoo, a hoodoo, and a quam hoodoo, a binum nam, so a faso a sum. Ampa, a tre se, O yam coupon. Wano na hinie no, eso chan hinie nina. Wia siya fainan be biye ni honu mwa. Wamo mfe ni di eme rade. Yenshwa bibrem hase Afrika. Asia.
You're my righteousness.
America at Sinfido, North America. Yanshon and now for South America. Empo Australia. Womunina Onyankopong. Wafa ehonum.
We are in the refocusing stage.
Asonu gusua ere jindrin sede beye amanone e jumasemo no ebekosu esi akoyi. Enuntina ene shato ose ensore sore ewo amama asonu ebefeni zisini nina adi amawo. Afi, yabo eura amama nanka ubintumi enfa nyamisemo enko. Unyame ekanye hon na wamaya kwenye se yimu ura saa ame nina aso.
Akambuli.
Metumi akano akukudrosu se bebiya gana fuwo biya Pentecost asore nsu ebi ewo ho.
Mfie bi a etwemo Pastor James McKeown ebedru o my gane mo a na kondia baako anana ekura no ne bena a ewa kondia ne ho eye asumdwie asempa no
from the apostolic days when the church was just
efridi timren mu a Pentecost asori na nka woni ne apostolic asori ebomu editimu ne bae no enipa bi eye se obaba ba kuna faso. Na wabehunu asore na wabokena fosu unu, na nko onsu wakache onse, onti wumfri makion. Ebra wabaye, na osofuwa efreni se, osofuwa pinuga ya nogu. Ombe hunu wakache omse, dabi, onu die, onti ya seza nise, ansa kura na ombebano, na unyakupo eyi ache nise. Emuwa bi eto shenu so, na unyami manu, ahumwadini ni tumi odidi sa amuwa nisu. Wakache omse, isa ni uhu yintinu, nyami enche nise, until the free McKeown chain. Into only there, or they will see a yo agent a pinting on the busia, a time McKeown a cheat, at the home ball, Pentecost as Safono, I'm a no and a moa at the busine, I'm a Pentecost as sorry, I saw for Penugan in the busia, a shas, a nini, and ever be drew and pempersua in me.
What do you walk on him and con him? A bra, not named Pabua, what ya so? Aya, Christo, yes, suit, na sempa. A na sumje ena na ekuramu na sa aye akonde akro no an yekuramu twitwe aye defa aman aman ahoduo
I believe
megidi passe onyame adum ti ye toa dwumadia osofo makion
ebe shasa
ni tipendi kosa so de bia ehun no se obia obetumi abuya so nwonye se bia okupia ma bi so akeke na bia ye fa aman no an ye bawura okeke ne mu obi biara obetumi ne ho asi wona nyame afa no so age ewiase sene na sem etie no
e 4 million
se ye ni papa pibe se enan ebeti ase se ye fa aman na ye nyina ye di hye ene sene ye di ato ho no so a enka osuru ene beje pa A crabby brain so kebejon dia ma Kristo nke wiase nyina beye onyakopon ahemman
na se onyankopon e de na koa ba koa no ma no hokwan eye adwuma eye pastor James McKeown ena afen so so aboafo abeka ne ho dia ene na die na wontime mfa me no mie no nipa mpempem e what the church of pentecost mu entume enyina mu enye se aboafo
It is a Pentecost, a ma and pepim and a war a riasi of an enin antino. As I say, ye to me, ye jiviasi, and ma Christo.
We must be challenged.
Yenin to muni, who say, and emre mu ye riasi a bearful, fidian in a menina or my. I say, yen ye to me bom morting, a ye juma and put a chain, ye janima a tremoko.
Our Ghanaian brothers and sisters,
yen yon gana for money, memma, occupy a manonino, eddie, on cassayan, won yum as sumin yakupon ye pa. Na saa yi muna ama kurumafuwa na temamufuwa nsoso ya kurumuwa nsoso. Edi wankasa etu nyom eshi nyako pondini enyo nyam.
We want to plead.
Misrema kase, ubi biyara enfani hunshimu. Na enye se, yedi ya mamre ebe ko amanane keke. Ni mumunu, yema ubi yehunu se, yedi Kristo abre onse. Obefana, yehwe niye sa ye niye, niyewe se, bebi yebe kubiyano, yebeji wafo atumu. Na fe ye di won amamre ene won hyehye enso ebeye dwuma na no ene me yetumi ade kristo asem no atwe won ama ewrade ye hwese ye di timamfo no ebehye yadwene mu
womu etu kwan so womu eba bepe daache papa bi biaye ae honum eye fromfrom nanso so na nyankopon wotiri mu papa bi ae chen de womu edwene ne de ma womu eno te no odane womu akwantu akuma so hyehye de no Ede beye wano nyankopon ne sumpane na sempatre ejuma. Amsterdam City Church, eye abapa a vision 2023. Edi aba, na woshwe sedye sitia eye srompote. Edi amame ahodwa ahodwa, ene amamre ahodwa ahodwa nyina na akambu mua wamo sum. Yeshasye mfie mpim yenu enye diyonu. Na enono entese gana ha asore aye nimono. Na emom eye Ghana ha osom pano so emfasodie ene bia pie ho eye nipa bia wobu won ho sasrafo won yankopon ahemie mu ena wo yire won ho epem ekwa ene mu
osetie ene safoano na se ne di yaso nempe foodie no omo nso omu ni ehwa moda
be shempo se ukopie mu USA America mai mu the church of pentecost ati asore ne nkrabata ediama eye india mai ne mu adishi
now we are in carrollton
se se no ye do carrollton I wo USA America mu na ho na ye bue pwc a ye kambrofo ene india kasa enso ho ehwe kwan se emri beba enche no nipa nyina de kasa horo nyina bebom asom wo eda baakom menkyere se emfie beye edu ade yanimu aha enche kora vie be mienu ene miensa de yanimu ya sabutawe ebeba so
afensu mpokra pakistan mine mono Asore no enam enye ding, enye asrafu otrimo poso, ɛne nyankopɔn n'adwen pa so ɛna kyerɛ sɛ neɛ yɛfa ɛyɛ aman no ɛwɔ hɔ no Woba Africa bibrem ha se dia e ha sase no e won nepa ne mom nyama bebrebe ene ehia eno nti no emu aba ba ye mre e dia ma ye nte ye betumi atu yesu do no e dia ma mansan
the indigents have outnumber
se dia timemfo e wo oman yim kra adoso asono mu echen Ghana fompo isia wo hwa timemfo e bro empim aduonu baako ani na chiri na afi Ghana fo kra do ye empim enan ani na chiri Which I will say, Susuana soon, na amati mufono, a hoke can, and you'll be our son mucra, a dorsal, a chain Ghana fumpo. Nessan Sabri be a chimna Ghana for a dorsal, a chain, Timemufo, Michre, perform one of ye numb, and yet the idea, not a ma, a sonisica semino, ni bibiam, not Ghana for no, a bobody, a chain, Timemufo, Liberia for impo. See, I make say. Eya laberia for manakasa e bomode pa usikasemu e ma asori puntu nso e koso
we have 215 assemblies
sese ye won sori baye oha mienu ani edunum na afi sel so ye wo sel baye aduwotwe ni nyina ni se ye ya sori pepepe se na Ghana for so e ya sori na na ebi anso so ye dentemu ani ye nwuma ye to ene ma no ye esosoro ye Say, dear Timemufo, a war or may mucra at Dorso, a solemn a chain, Ghana fumpo. Is your hair Timemufo a bro and pim a dunu baku and in a chili. Nafi, Ghana for cried doye and pim and nine and in a chili. Which I will say, Susuana soon, a matti mufono, a hoke can, and you'll be our solemn mucra at Dorso, a chain, Ghana fumpo.
Or come a hoodwa hoodwa be answer no. You walk on hoodwa, I edi a shea. E jina bra wo mu no ene bia ye nso a wo kosa okun no eto de bia yetime fa eya pom din papa eso eto de bi nso so a yetime fa ye nwoma sua so e bi mpo wo ha yesisi a sori dan na nso so akon wo do na kwani ase e be fa so nyina no no e yo nyankopon ono ankasa ni mu nipa a wo mu edo no e na eye
ye hwe nipa do a e ba ya ya sabia krokrowa yi e be beje ayare hwe busumi bia Dani de nyina nipa no do an edoso ni nyina ne se ya doctor for ana eduhefo a ya form mpo no omunye obi ya hyeda form omu jisika kese de nanso modern bo omu buntini enipa epese oba hada bia ebeji ayahwe ne mu yebisade ba ko ya retu obi anim se momoye empae bom na afi nso nyagopon emaye nyamenkrofo a o nyame adwene ni nyame nim de na wo ye ekristo for mapa No baba ye aye ayasabie mu atwuma. Na titiru nso ebenya aye sika emwa nso afri emiemia abeboa yen hospital. Isen se bebe wo yi nu. Enye bebe a yankase ni siye ne mu nu ya han.
Eto de bia. Yetumi e de oman kra ye wo mu nu esuma ana esie kakra. Afi nso so wo ma ekwasempa no so yetumi de suma ana yetumi de sie kakra. Na nso so ade ba kwa ye ntimi mfa nsuma da. Hey, dear, near pair, no name for him. Empire bo, I more ding.
I think God is working.
Me, you say, Yakupo, a year, Juma pa. Empono, ya may acquire say, ye mu are solid, ye. Nan so, meet me, I can say, send a canon, or see a cheyenne or tartian, to see our dear, and to serve you. Ye hear me, na, empire bo.
Na shase utu weni, e shasa asana soa, uhunu sampa, aye from. E chreso onyanko pon, yasu di aye edeman wano, o shiraso ententem.
Jesus, he has done it again. Shout to the nation. Can I see you say, Jesus.
Go on, make the victory.
Shout it to the Lord.
Bra was so my sa ma many na so no yen fa sempano enko hono. Na a yen pae bonkuan so any a kundia ay mo ding ah. A ma many na so penny forne so as to di forno. I bet me a dia bora womu, yet me a fa womu a mino.
Mumpai bo anapa ewia ani enwumre ni anadwo ebeboa ama oma ya somom de asempa kono ahyomu enkurai.
We solicit prayer support from all of you.
Ehia mu nyina mumpai bo.
Bo moden sa won so famu de bia betumi ede aboa osompa djuma yi. Na wat na se na hwese. Omua a wode eboa no. Eso papa fefefe.
Saving souls is very expensive.
So beji okra nkwa no ne boye den yenhwe mrantie ne maba wa horo a ene nam ho a omunya nkwaje ene kura to akensi e de man se ye wadwuma ye pa se ye beboa wona odi anim e de asempa ekro na wona odi asempa no kro no ebetumi abawura ba bibiara akra wono tumi agye won abawurade fie a maybe we de asempa no kra koso a omom ba asore no ose ye mumu ne ye momaduane kra edi.
We come to you today
ene eye mission week ya ba munchen edi osre etu manim se momwaye ewo nkranhyemu ewo mpaebomu afen so sikasem so momomoden se mbabuan ma adwuma no akoso nsase bebre wa ose ye fane di so enti ena akoye mission week na ye mission mu adwuma yesre na ye de nsem enam afidie so edi mamui obibiara emo no moden se obabuan na ma adwuma die na akabia yetumi edi ahyenyamedi anonyam se wo hye ye nkran a ye nso ebetumi aye.
I was a missionary to Uganda for 7 years. It gets to a time you.
Miyakasa, na mo Uganda baye infienso. Ah, menso me koye missionary oho. Na edu bibia na wa fifie ye. Na se oho na unse unia bi, babi ana unia bema bi. E freu fifia na wenia je. Na nono aya na echen adieni na. Na ebane sa e show crime. Na wankasa so e mo hoden. Na utumi ye ni e chen ni e uye nimpo. Ankuna mu ye ewo esresunu adofunum e ya humti ye. Ti ebe sese inu ya namu ya omode asempano enam amanonenu. Yen shwe si ebe shi umu nina inkunai.
I've been a missionary before.
Mi anka sansu ma ye missionary pen. Na sa uo honu ubi mfrewa anakwa ahumati. Ebe shi umkunai se ube mamu email. Ana WhatsApp yi. Ana waba fre. Nwa shi umkunai. Ni titru pa ni se bompa ye mawo. Na sa wunim se, missionary bi eja ne ba e ufie, na wunim ni fie a esrew, ko na kwa yakola anu emwa.
Bibi anum, meja anum, min anum, presiding elders are more local assemblies mina, local presbyters, elders mina, deacons, deaconesses, asoli menina, iwiasi afanenina, ye damwasi, unyakupo unishira mubibri, ewa mwake siya mo yedima unyakupo ahini, ene uche jupe, eye missions ejuma e for the Church of Pentecost. Mwa ye bibre na onyakopo nhyira mo ye hye mo bo se sika biara mo be yi ene bibiara mo de ma se ye nfa mo ejuma ni ye be ye dodo afi bia ye bu mo akonta akrojin e de church missions board e de general council iti be hye mo kran se mo koso anye sa afi zo na mbo enchen so afi me pese ahogasi ma me bisa wo se afi etwe mo no wo bo mpa ma missionary bi. Who free a missionary be? Who say missionary be in cry? Say, Umuay aye ania, Unyakupo, Unstra. But I feel so to ask why aye, sir. Say, Umuay so ye de beer, Messiah cries, I shall see a feel so. Now, born home day, Pompay my missionary be. Friend, what in national cry?
They are suffering by Organa, a broad pipim, a beer, sir. Ye do you ask in our boom, my Eric or bear or pipim and nine. Ye kayin in our boom, I see a damasipa, son said, you may. Mumpaibo, mumkran, she telephone call, the messages ahura modeba, any musika, any nema horonama ye to miaye, yae yina, san se, nyame, and a maya maninti, onwa ni e dine se ubishramo, no ashama nam yamin shrubi bia, one near wire.
And then yami adum, ye won't crow macumaco so aha, edia senum. Yame any idea in your yam eman. When you know every momo modem bar, mabo. Mumpai bododro, mumkranche, ene musika, modiyama, edie pinye abepe misabri.
Na yenom die, ye yasra fuo, ayem penyini pa no wono ena ahyehye ɔko no ɛde ama yɛn yɛ de akekan ne twerɛ a wɔde ma yɛn no na yɛnim sɛ nea wɔso wɔdi nkonim ɛwɔ awie yɛ no ɔno ɛne bɛdi nkonim yɛ de yɛdi nkonim o hallelujah yɛn yɛdi nkonim ɛne nti bɛka yɛn ho na nkonim de abotire yɛn ne wo ɛmmɔ
ɛmra afi yɛ san aba mo nkyɛn na yɛasrɛ sɛ nea mayɛ no aboa nti nso afi nso yɛaba biem yɛhwɛ nea yesu yɛ sɛ ɔba bi wui a ɛmiam sɛ asɛmpa trɛw adwuma ne nnipa nkwagye ne bo yɛ den sɛ obi wui a dɛn nea nso yɛbɛtumi ayɛ obi wui na yɛnya nkwa dɛn na yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ ama ebinom anya nkwa na yɛbɛserɛ nsa afedan nea woyɛ sɛ wo werɛ afi akɔhwɛ wo books mu sika fam akyɛde fam nea ayɛ no nka woantumi koraa afi sansi etumi yɛpɛsɛ yɛtumi fa aman bebree ne yɛyɛ adwuma no kitikiti nti ka aman ho abupɛn abien a ka nyame nso bɛhyira abupɛn abien
ɛnɛ yɛpɛsɛ wɔbɔ afɔreɛ kɛseɛ paa wafɔrebɔ no a wobɛbɔ no ɛbɛgye obi nkwa ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛbɛdi w'akyi ɛwɔ berɛ a wada ne ho wɔ wiase a wɔkɔ kɔduru awurade anim saa wɔn a yɛbɛgye wɔn nkwa no ɛbɛyɛ nam fofoɔ a wode wɔn bɛkyerɛ nyame deɛ wɔ nso wayɛ in the moment I'm for real kese na church of pentecost any who hear mother and they were 135 obeti and can be na ya na 160 eya wu sika ninti inti ma na makese pa e trade am for nyamens on ka ho no nshrawo na omo ade kra dan enye ma na da wet me support to missions radin shrawo be brace na baba for real na bon kese pa na nshe jonyankofo anyo nyam